Yo, blackout.
Okay, it's harashush and that means.
Okay.
Guys, harashush.
It's hot.
You know, I said no to tangur.
Very, very hot.
Very hot.
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 Again to my channel featuring Darlene.
Yeah.
Donc j'ai même pas besoin de la présenter. C'est Nini Nakine, vraiment, Vera.
Mon local.
Mon local. Pour les channels de cette édition, on va y aller. Je vais vous présenter. Mon gars, on va tout dire. Moi, c'est Rita, aka Crazy Glow.
Et moi, c'est Darlene. Rita. Friend,
Jazzy Glow's friend, aka Darlie.
Darlie, yeah, okay. I can eat a good Chris.
Darlie,
I can eat a good
Darlie.
Okay. Okay.
If you don't follow me on Instagram,
because I'm back. Wait, now I'm fashion pose, I'm back on Instagram.
So. Donc, ni baru gaberenga ha. Make sure you subscribe na nzenya notification bells. Et puis aujourd'hui tout la dernière édition. Ya chungo bashahara shuje cyane vraiment mutwa ari tuguma turi upu. Tuguma turi ishi mare mbere sa yaje.
Sa
yaje. Mutwa. Yeah. Oui, ami do. Donc non aussi tu la gira ni la discussion tout ça pour gira qu'on vient les payer et bien nous via d'autres
il
y a d'autres surtout yo ou les mon contrat dans trois temps bien nous tenir à chaud oui mon dit interracial relationship mon gars aussi nous comme temps les interracial relationship surtout David nous vraiment hanze qui nous via gucci ou ya une dialogue donc tu as une discussion kuri yo hama ego darli aduhe ya ukwandira atubandanye question imwe gusa twahereje ko nkeneye yuko ari nyishuri hama chutugiranye discussion urumva hama santé bon weekend.
Yeah.
Nous weekend wanyu nous tu fashe neza harashushe.
Yeah. As usual.
Muga no musa harashushe kwa me. Jewe na make up ya sekund kwa tana biretse kwa mabya se na bihebye.
Oh my god. Muga wona tunyerera mu.
Tunyerera mu maso.
Tunyerera nye. Ndai. Ajo kwa na nyene akuya ka akuya ni so wona ti.
Oh yeah.
Umbra kwa nga akukwete ukarisiga. Yose nico bituma hewe nzirana n'umuntu ankora mu mazi jewe nagiye ahantu kisi undamutse mugabo n'unkore mu mazi
ya ya
ndende wabwira ngo iyo ngo baju usa neza nta baju ngaho baju ukuri ngaho
baju winga kuri distance
vraiment jewe don't touch my face
Jesus
mugabo n'amabizu uramatukuna.
Yo, ok, bisous Nacho, m'gaugira, n'yene. Ah, bah.
Et tu dis,
question yari ingene washo comme dit ukuri mu abatabizi darena muri interracial relationship bikabisigura yuko ari muri ari kumwe n'umuntu badasangiye hasimwe ko tarabona ama video yacu you can just go back urabe video kuva ku ya mbere edition ya mbere episode ya mbere ya kabiri iyi ya gatatu kandi ya nyuma tuzaje tuzana iyindi.
I hope so. Another one.
DJ Khaled's voice. Another one.
another one.
We got to do that with another one topic. Donc, Darlene, shaka umbwire donc ingene washoboye gusigurira mu partenaire wawe ibintu bya dot
ibintu bya dot
kubera bobo ntabyo in asuda hano ibyo bafise urabyumva washoboye kubimusigurira gute.
Okay, so ubwa mbere ndibuka yuko nje sinari nzi ndaye musigura direct ndibuka yuko my father once did make a joke about it. Mugabo ntiyari akora making a joke, I dead serious avuga yuko muri country yacu usabye kuboko umukobwa bahora bazana inka. But wowe yabifashe nk'umega ni blague urabyumva. Hewe rega hageze ndamusigurira like kwanza byarangoye no kuvuga ukuntu culture yacu ukuntu basaba yuko utanga ikintu. Iyo yari challenge ya mbere y'ukuntu uvuga ngo
ya kubera I know twari nari yigeze kugira iyi discussion n'abandi bantu hama baca bavuga ati none mwebwe abanyafurika barabagura.
Yeah, exactly. Nibyo nashaka ku avoidinga yuko atavuga yuko batanze umukobwa mutumega aranguze Jean. Ukuntu rero je nabigize, so namubwiye yuko muri culture yacu uje gusaba umukobwa ukamuguha uratanga nyene nkaga symbol yuko you get to marry the girl unha uratanga symbol unha merci yuko bakwemereye yuko ushobora getting married uwo mukobwa ugiye gusaba. That was number one. Hama urabizi uye ntera batanga inka. Now it's money, my friend.
Yes. Hey.
Money, oh my money. Bring the cash. So urabizi njoko ndabizi uko byagenze famiye iradesida andese nuko bimeze na muyandi mafamiya sa
ya bien sûr famille ni décide cash joni ba uko ndabizi nanje nyaze yuko famille ni décide amahanga donc reka ndeke kuvuga amahanga muga isanz nuze
aga symbol ukaba
ya exactly reka tuvuge mu kirundi ko bavuga ni famille ni décide in hatsinga
ehe voilà. So since we live in Sweden, it's on hands or coding at that number one. So I'm not gonna since sure book and go amount to bango if you wait, no, that would be too much of tea. I'm sorry.
Yeah.
Uko njeje ndi bari yavuze uko impano ingana ndabizikita na family et puis changenda ndabyiyumvira. Okay. Iye ngiye gupresenta ku mupartner wanje numva bisanzinga right for us, you know. Turafise, are we able to live in a crime accepted? I'm expecting a free man. Where is that? Hey,
yeah, I know.
Haraba, I'm not going to allow me to go to the shop.
Yeah, Nicho Kili is so crazy about Kola, umona shop, Ugati, Arafashe, Ideni, debt just for Ku, Gendabuku. Okay, I understand. Ego, moi ça fait c'est choisir.
Donc,
mugabo, est-ce que uriyumvira life after?
Yeah. Kuko uzobanza nyibaho urubanza ruhenze.
Yeah.
So, uko nje byacuri ngenda because I was there. No, naragiye turavuga n'umupartner. So it is like this. Babuze ibinibi. So jewe nawe tutegerezwa kumva yuko swat ndi iyo ba ibyo batubwira turashobora kubi affording cyangwa du rondere solution isuptinga us isuptinga economy isituasiyo yacu turimbo, you know. Okay, back in the days, kind of contiga. So yeah, with that in mind,
try and after you figure out, mono, umari pali ga undi wiki, umari ga, kai wiki dinacho. Okay, David, you ko fatema mburundi kiasi abadi ya stand the family ni wiki ba fasha iki ba katete na
era,
gabo. Igihe tugezemo nibaza yuko umuhungu atari bubonye natanga ayo mahera. Jewa I know a lot of my friends barambwira ati reka shaka twarateranyije
bikitwa yuko nyene
ari mu type
ya
ariwe yatanze byose mugabo bamufashije
ya okay
ya mugabo ibyo aso ibyo ni sawa mugabo muri hanze mu kindi gihugu
ça ni ibintu biri très différent cyane
yose
urumba surtout rero uvuga ati comme ça va vous dire que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous
avez
dit que vous avez dit que
vous
avez dit que vous avez dit que
vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que
Ah, I'm not
saying
that. Yeah, I'm not saying that. I'm not saying that. I'm not saying that.
I'm
not saying that. I'm not saying that. I'm not saying that. I'm not saying that.
Just need to know how to contribute.
Oh yeah, we want to come. I mean,
yeah,
it was mugabo igihe tugezemo ubu umuhungu ntihari igihe umuhungu atabafasha ubwo buryo bwose
ntacamufasha
bade yuko umuntu ashakaga kuvuga hanze ntikiri bituma umukobwa yatanze
exactly
at the day
at the end of the day
nibaze yuko l'important c'est geste nuko uba wa
mwumvikanye
wahaye wihaye agaciro muri famille wewe ku mukobwa wihaye agaciro muri famille kandi wa te birananiye kuvuga mu kirundi sorry okay nidra gato
wateyiteka famille
surtout la vie
c'est
I mean famille okay baraza bakana bagataha
famille okay now umugo bozo bakano bakazundi baka abaye bite bazonya bagacavaga ho sha bana ku bana ku bugiye baza kwa bata ka defo
let's behave
I don't know if you're confused to get the
no oh, yeah. I mean, okay. Conclusion to get the jail de ma part. De ma part, never tell you. We have got a bit more money on couple. Ugo rubanza mukarukoresha uburyo mufise. Pasishatse okay mu yaba mu Burundi canke hanze abari muri diaspora ntacho bivuze nico kimwe urabyumva. Kandi nibaza yuko kwanze urubanza rubere ahantu atari mu Burundi ruzinze cyane kurusha rubereye mu Burundi. Kwa mu Burundi benshi baraterera abavuze uburyo benshi baraterera. Kenshi usanga urubanza atari bubona gusa urukoze iki tirutse rwose cyane iki bintu bya buryo mugabo urubanza rubereye I Burayi a beg hey guys ura biri yashu upima 80 kilo biramanuka bigashika kuri 5 urata 10 kilo neza neza cyane rwose so nibaze yuko couple yo kwicara ikapanga neza ikabona yuko no matter what urubanza bagenda gukora amahera bakoresheje biyumvire yuko there is a life after urwo rubanza apana yuko muzogira urubanza ngo kubera Ube very clear kuri familia ya ukuntu kutwe tumeze ntibidushoboye.
Yes.
Ya ama mukire atese bityo ishobora kwate iteka familia namwebwe mwumva yuko
after the ceremony you're gonna live a good life.
Good life say.
Oya kandi surtout d'arrêt n'imbiri ikintu kinjamo mu mutwe. Surtout uri ufise umuntu mudasangiye hasi sishatse hanini yamfashe mvuge abazungu ndakivuze abazungu ntidufise culture imwe nabyumva ibintu nk'ibyo birabagora kutahura rwose urumva take time umusigurire neza umupartenaire wawe abitahure
uriraniye mwinjira urugo musosi kuri umusosi
umusosi mukoranga gasosi sha
uraza kangora ni uga
life
mamu komo na living life umva kuko urumva nita haheze ibyo muca mugenda kwitegura na
mariage ewe mariage pipi about that
okay
ini nuzenya Nene kubye yuko nashakiye kubye. Okay. What do you think? Kubana mutaragira mariage.
Kwa uko jenda yona simbyo and it's got her opinion mesh. Ngamaze. Okay, kito yacu iravuga back pri buka mariage bibi oya aha ari bintu aya ma ibintu tegereza kwa mwiganye ikiniki kandi ibyo ni byiza kuko kubana my dear it's a challenge so jeho mbona namaze kugera aho kuvuga mwabaye engage sibyo muba mumaze kugera ahantu wumva ati uyu mbona hariho ama benefits yo kuvuga ngo muragiye kubana kuko mugiye kubana muramenyana cyane niho muronka umwanya wo kwigana
muzoshwanira kwa aspira yo umva
ibyo
kwamba mushwanira kanya gatonya mushwanira ikirato kidapanze hajya mushwanira
guys ibintu mushobora gushwanira ni
yeah small things
mugomba
byinshi cyane rwose ku buryo nta n'uwo bivuga Bon, j'ai envie de dire que je suis là. Je suis là. Je
suis
là. Je suis mutaragira Je mariage birafasha kubera nkuko suis là. Murigana suis là. Umwanya wo kwigana là. Umwanya wo je sais pas nyine kubona defo y'uwundi iki Dad, ego hariyo desta nubwo ugati murabwo uretse yuko mushaka kubana niyo dote yabaye cyangwa niyo dote itara umugabo ukabana uko nyine utaragira mariage muga kwa muri mapanza ati ya tusoke mariage apre umwaka iki n'iki ukabona yuko misanze ndimo ari kubana umwaka ego mukavana n'umwaka utarahera iki kandi mwari mwashushe nyine kugira iki kugira mariage mugabo osi It's up to umuntu cyangwa abantu mubona yuko murindira gushaka muzogire mariage ça c'est aussi bien ko ari imbere y'Imana avuga yuko
nsenga dose my sister preach lembere y'Imana baravuga ati
Je ne sais pas si je suis en train de faire des expériences. si bya bindu nzogenda kuvuga ati ngize mariage n'umuntu ngo urukuri abagreta urabyumva hari abantu bagira mariage bameze kugira mariage ukasanga urukuri abagreta mu nyuma akavuga ati ko iki mariage nayo ngize iyo ndabimenya yuko ameze uku ntanari kubwira birabanje kumva umuntu avuze ati iyo ndabimenya yuko ameze uku iyo mariage nayo ntari kubwira uca bimubwira ati so
I'm not destined.
I don't know.
Enjoyment.
I'm going to discuss it.
Not to say that we're complaining now.
No.
Yeah.
Not go ahead. Mugabo, that's a good discussion. Dear Bats. Topic is the channel goes candy. Quit to a girl at Chan Chan, it's quite a kid. Quite a bit when you call it taboo. Kubana no Taragira. Mariage, ndi tabu mu Burundi.
Ni tabu mu
Burundi. Ubwira ati yeye wa mukobwa wa warataye indero.
Ngo ritsa amaze kuyumbira muba mutaba mu Burundi. Okay, sindika ndakuga ngo nuko mutegetswa kumera cyane ngo biri ngo nuko byiza. Mbuga hari rwanze ka hari ibintu ama benefits of so.
Yeah.
So yuko ngo murabanye n'umuntu.
Yeah.
That to save money.
Yeah. Kuko ubuzima bw'ibura ende bw'imko ari tuvuga ubuzima bw'ibura ya ni bumeze cyo kimwe n'ubwo mu Burundi. Guys, mu Burundi urinduka iwanyu almost ubuzima bwawe bwose gushika uje kubaka uri hehe ukiba ku babyeyi.
Yeah.
And ngaha no.
No. You have so
you have so opportunity yo kubana n'umuntu urayemera mukabana as long mwumvikana.
Yeah.
Yeah.
Mugabo ntituvuze yuko
I must know.
Oh yeah, mugabo nyine nshatse kuvuga yuko hariho n'ibintu byo kuvuga yuko bishobora kubagira bituma nyine bituma iyo alternative yo kubana ishobora kuba kubona ari ikintu gikomeye gupushinga kujya kubana n'umuntu. Kuko uzi yuko usavinga ubuzima bushya bworoha gutaha uzi ko hari umuntu akurinda niyatswaho. Chugirindero.
Chugirindero.
You're very disciplined. I was going to be disciplined, the brother of the one. So guys, ego, that's all the words that we're doing to the book. I'm going to be so good. I'm going to be so good. I'm going to So guys, donc il y a des topics tellement que nous aussi et on espère bien yuko muza kwikunda ego hama make sure que partager share and yeah of course mwibagire abonnez-vous cliquez sur la cloche de notification partagez like
yes subscribe
Right. So guys, on espère bien vous revoir next time muri vidéo kirikira akangashushe agasos sos so bye see you in the next one peace out.
Now that's no.